Kuri uyu wa kabiri I Kigali mu Rwanda hatangiye ihiganwa ry'igikombe cy'Afrika muri volleyball mu makipe yabimburiye yandi harimo ay'u Rwanda n'u Burundi amakipe yarahuye bwa mbere mu myaka itandatu yishize ku murongo wa telefone I Kigali ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Désiré hatunga imana Désiré wiriweho none uwo mukino wa volleyball wahuje amakipe y'u Rwanda n'u Burundi warawukurikiranye wagenze ute
rwari urukino rwari rwitezwe n'abanyarwanda benshi cyane muri Kigali Arena kuko niko koko u Burundi n'u Rwanda byaheruka gukina kera cyane kuva mbere hadutse indyane za politiki mu Burundi mwaka 2015 navuga ko ari ubwa mbere mu guhinserukira gihugu w'igihugu cy'u Burundi witabiriye inkino zatunganijwe mu Rwanda muri Kigali Arena rero abanyarwanda basanzwe bakunda volleyball bari benshi cyane naho abarundi tabakundiye kuba ari benshi cyane muri kugira abarorere ubwo rukino kuko bisaba bitari bike kwipimisha covid kuriha amafaranga ibyo byose rero ku munsi kaba ari ibintu bitoroshye cyane ubwo rukino rero uko byagiye kugaragara u Rwanda rwarasumbije bimwe biboneka u Burundi kuko iseti ya mbere u Rwanda rwayitsinze ku minota 25 kuri 15 y'u Burundi ya kabiri abarundi barinanata bashikara amanota 19 kuri 25 y'u Rwanda hama iseti ya gatatu bongera basubira hasi ku minota 18 kuri 25 y'u Rwanda rwari urukino rero rwari rwitezwe nk'uko nabivuze hagati y'ibihugu bibiri dufitaniye imigenderanire itameze neza ari nacyo gituma abantu benshi bavuga bati reka tuje kuraba abaturanyi bacu bo ngaho hakurya ya Kanyaru turaba ingene volleyball yabo yifashe ariko kuva kera u Rwanda rwamye ruri hejuru y'u Burundi muri volleyball mugabo icyagiye kugaragara nuko abarundi biboneka yuko bariko baratera imbere bafise urwaruka rukiri ruto naho rero bagize intambamye kuko umumenyereza wabo bamutoye ikiza cya corona cyo kimwe n'abakinnyi babiri bituma rero abakinnyi bakina batagira umumenyereza kuko atawumusimbura bari baje bazanye
Désiré atunga imana wabivugaga mu kanya bibaye ubwa mbere kuva muri mwaka 2015 amakipe y'u Rwanda n'ay'u Burundi ahura agakina wowe ubona bisobanura iki
uko ndabibona bisobanura yuko imigenderanire y'ivyo bihugu kwari bibiri iri kwiragenda itera imbere buke buke kuko kuva umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda agendeye Burundi ku munsi Burundi bwariko burahimbaza umunsi mukuru wo kwikukira biraboneka ko hari intambwe iri kurategwa hagati y'ibyo bihugu bibiri tugiye kuraba rero mu nkino nazo nyine inkino zihuza urwaruka kandi urwaruka kenshi ni rukoreshwa iyo hariko haraba ingorane mu bihugu tugiye kuraba rero dusanga ari ikintu cyiza cyane cyerekana yuko ibyo bihugu biriko biragarukana icyizere hagati y'abanyagihugu babo biraboneka rero ko kubona u Burundi burungi ku muguserukira gihugu ukaza gukina mu Rwanda ari intango nziza cyane kandi inkino ntibwo bari bwa mbere zifashije mu guhuza abantu kuko abarundi barabizi cyane inyuma y'ingorane zabaye 94 umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yamaze gupfa harabaye ukuntu amakarti yo mu gisagara cya Bujumbura yigabuye bifatiye ku moko ugasanga rero uba muri karitiye irimo abatutsi benshi nka Zangagara Nyakabiga na Musaga ntibashobora guhonyora mu Kamenge cyangwa mu Kinama haratunganijwe inkino izo nkino ziraba koko ikiraro cyatumye ayo makarti abanyabagendwa abagwaruka rukagendereranira bivuye ku nkino kuko baraja gukina hanyuma bagakinira mu Kamenge nyuma mu Kamenge kaja gukinira mu Ngagara urwaruka rutangura ruramenyerana ruragenderanira ivyo ntangaza rero n'igihe izo nkino zofasha n'ibihugu bitahora birabana ryiza navyo nyene bikarabana ryiza kuko iyo utanguye kurungika umugwi serukira gihugu ukarungikana n'abaserukira ubushikiranganje ukawurungikana idarapo y'igihugu birerekana yuko imigendanire ibiri kwiranaguka kandi koko inkino si ubwambere zoba zibikoze no ku isi biramaze kugaragara
Désiré hatunga imana unyemerere ngo usubize gato muri Kigali Arena igihe haririmbwaga indirimbo zubahiriza igihugu buri gihugu iyo mikino ijya gutangira wabonaga mu maso y'abarundi kimwe n'abanyarwanda bameze bati igihe bumvaga indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Burundi iririmbwe muri Kigali Arena
muri Kigali Arena nk'uko nabivuze abarundi bariyo bari bake ariko abatwashije kuganira bobo bavuga bati kumva indirimbo y'igihugu irasamirana igasamiranira mu Rwanda indirimbo y'u Burundi ati byari ibintu bihimbaye cyane ibintu binezereye ku buryo abantu benshi bavuga bati ibi bintu byari bikwiye kubandanya abanyarwanda batari bake ariho benshi babaye mu Burundi baravuga nabo nyene yuko ivyo bintu ari byiza cyane mbere muri bo hariyo nabazi iyo ndirimbo ihagiza igihugu cy'u Burundi muri arena rero ugiye kuraba abanyarwanda bari benshi cyane icyerekanye ko bakunda volleyball kuko ugereranije n'inkino za basketball za zimaze iminsi zihabera nta naho bihuriye uravye abantu bariyo abo bantu rero byaraboneka ko igihe bariko bararirimba indirimbo zihagize igihugu nicyo kintu cya mbere burya niyo uvuganye n'abakinnyi nicyo kintu cya mbere gituma umuntu yumva ko koko afise igihugu barabona ko baririmba akaririmbana umutima gukunda igihugu cyabo abarundi bari bake ariko bari bahari bose baranezerewe reka n'abaravye ku mateleviziyo bamwe nk'uko twagiye turaganira ku mbuga nkoranyambaga nijoro baravuga bati ibintu bibaye ni ibintu byiza cyane ese imana yadufasha bikabandanya iyo migenderano ikabandanya ntibe mu nkino gusa hakaba n'ibindi bitandukanye kugira ibihugu byamye ari bibanye imigenderanire ibe myiza abanyagihugu b'ivyo bihugu bongere bisanzure umwe ava mu kindi aja mu kindi
Desire hatunga imana umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ya Kigali mu Rwanda ndagushimiye cyane kandi ukomeze ugira umunsi mwiza
urakoze cyane Veniste
Igisirikare cy'u Burundi cyatangaje ko kisha abantu bane bitwaje imbunda ku kiyaga cya Tanganyika ku ruhande rw'intara ya Rumonge mu majyepfo y'u Burundi mu gitondo cyo kuri wa kabiri Pierre Claver niyo nkuru
Igisirikare gikorera mu mazi gicungira ikiyaga cya Tanganyika mu ntara ya Rumonge mu manuko bw'igihugu cyabwiye abamenyesha makuru ko cyatabajwe n'abarovyi mu mutwenzi wo kuri uyu wa kabiri gisigura ko abarovyi bari babonye umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho ubateye amakenga urimo bwato butoya bunyaruka cane mu karere k'amazi ka Minago muri yo ntara ya Rumonge igisirikare cemeje ko cahavuye gitana mu mitwe giterana amasasu n'uwo mugwi itangazo rito igisirikare c'u Burundi gikorera mu mazi cashize ahabona cerekanye ko cishe kirashe abantu babiri bari muri ubwo bwato abandi babiri basoma nturi bicwa n'amazi abajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge bemeza ko ico gice kimaze iminsi kibangamiwe n'abasuma bazana na ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri mikro y'ijwi ry'Amerika burumatari w'iyo ntara Consolateur Nitunga yaseguye ko abo bishwe bashobora kuba bari muri abo basuma bamaze iminsi bagiteje isibe mu kiyaga cya Tanganyika
rero wari umugwi w'abantu bane bari mu kato kandi abo bantu ntibaramenyekana kibazo yuko ari umugwi warugize iminsi giteye isibe Tanganyika wiba ibikoresho abarovyi bakoresha kongera wiba n'amafaranga twatumaze igihe dukurikirana bukebuke kugira ngo bishoboka tubihagarike nibyo byabaye rero ntihagire abantu bakwiza hirya no hino amajambo atariyo byabaye ivyo nta gitero cyabaye ku mugwi w'abasirikare bakorera mu mazi
naho buramatari wa Rumonge avuga ko batamenye umwidondoro w'abishwe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FRDC cyavuye gishikiriza ko abishwe ari abasirikare b'icyo gihugu kibanye cy'u Burundi mu itangazo yashize ahabona umuvugizi wa FRDC mu ntara ya Kivu y'amajepfo yanurubibe na Rumonge mu Burundi Major Dieudonné Kasereka yagize ati abasirikare bacu bakorera mu mazi babiri biciwe mu kiyaga cya Tanganyika batanye mu mitwe n'abasirikare b'u Burundi bishobora kuba byatumwe n'uko mu kiyaga hatabona mu mutwenzi wo kuri uyu wa kabiri Major Dieudonné Kasereka yashimangiye ko abishwe bitiranijwe n'abasuma atabo basirikare bishwe nabo mu ikambi y'amajana abiri na mirongo ibiri na kabiri bishwe kubera habaye ingorane zo kuvugana no guhanahana amakuru na bagenzi bacu bo mu Burundi abasirikare bacu bariko barakizura mu kiyaga hanyuma igisirikare cy'u Burundi kirabitiranya n'abagizi ba nabi b'abasuma icyo gihe ntiyabona neza babiri barishwe uwundi umwe arafatwa bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge bavuga ko inyuma ya saa sita kuri uyu wa kabiri havuye haboneka abasirikare benshi bo muri Congo bari kumwe n'abarundi ku nkengera z'ico kiyaga cabereyemo ubwicanyi bongeye ko kwa abarovyi bari mu bwoba kuko igikorwa co kuroba cari cabaye kirahagarikwa ku mvo z'umutekano ni mu gihe ico kiyaga ca Tanganyika gisangiwe n'ivyo bihugu bibiri kandi akaba atarugabano ruboneka ruhari. Igisirikare ca Congo cemeza ko izo nzego zibiri ziri mu biganiro kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Igipolisi n'igisirikare vy'u Burundi vyerekanye ibigwanisho byafatanywe abo bishwe. Muri ivyo harimo inkoho zibiri n'amasasu yazo, ibibombe bibiri n'inkoho ibitera igitoro n'imoteri y'ubwato. Yamara gushika ubu nta rindi soko ridafise aho rihengamiye. Ijwi rya Amerika riraronka ngo rigire ico rivuze kuri iyo nkuru. Cyeclave ni inkuru Kigali kubwijwi rya Amerika.